Gauge feature, and this is where you get to rate our democracy, and we do that using three colors: green, which means that our democracy is healthy; yellow means that we must be careful; and red, that our democracy may be in danger. Now today we meet 45-year-old HIV activist Mpho Lekgetho from Kuruman in the Northern Cape, and while she celebrates the gains of access to information in the past 25 years, Mpho says she also has a lot more that she believed needs to be done to improve the quality of life for most South Africans. Let's take a look.
Lina laka ke Mpho Lekgetho, ke na le dingwaga tse 45, ke ngwana wa teng mo Kuruman. Tiro ya ka, I'm an HIV activist. Thata-thata re bereka le di local clinics tsa rona ka go establish di support groups le go di maintain and to sustain them le go di mentor. Since ke itse maemo a ka a HIV le AIDS, ke dumela gore there is life after a positive diagnosis. Nna mo pusong e ya rona ya Aforika Borwa, se nka reng ke a se itlhelela jaaka motho kgotsa moagi, kitso. Information e teng, ke tlhelelwa ke kitso ene impitlhelela ka nako e ke e tlhokang. Kgale kwa information e ne seo, or e le teng mare e sa itlhelele motho o mongwe le o mongwe. 1994 e fitlhile ha ke fetsa matric ka 1993 ka go nna 1994. Ha ka kopana le tlhakatlhakano e ntsi ka gore I was out of school. Batho ba ne ba le ko sekolong ne ke bona gore go na le tlhakatlhakano. Batho excitement e ne le ko godimo thata and go na le di-disruption. Go tloga ko 1994 up until today ke bona pharologano e ntsi thata. Segolo yang mo ntlheng ya tokologo, because ka after that ke re simolola re itse gore ditshwanelo tsa rona ya ka basadi ke eng, re itse gore re bua ko kae, re itse gore go ganetsa. Ke bona go tlhokagala gore re le country re ska nna too much excited ka lebaka la gore re tla nna ignorant. So gongwe re tlhokaela gore re nne careful ka tsela e re dirang dilo ka yone, ka lebaka la gore e ka re go simolola go tlhakatlhakana. Because of democracy, batho ba bangwe ba simolola ba sa tseye maikarabelo a bone. Re ka ya ka puso re seka ra leka go ela tlhoko gore tsela e re tsamaisang dilo ka yone re a e tokafatsa, ke bona re tlile go tsena mo kotsing ka generation e tlang. Democracy ya rona mo Aforika Borwa ke tlhopha mmala o yelo ka lebaka la gore ga re 100%. Ebile gape ha re bad, so re mo magareng. Seo se ra gore ka yelo ke re there's a room for improvement, santse re tlhoka go ka gola.
Now, Refilwe Mekoa produced today's Democracy Gauge. And remember, Democracy Gauge acknowledges all South African citizens and is powered by SABC News. Let's take a break.